ndwara imana
hmm
ndyanyese
reka tu
nanye ngo ndi guhamagara ngo kuba barakibereye mu rugo kuri muri rwa
mugabo utabanje kureba ariko ese kugeze ku rugi ugasubira inyuma ngiye ngize ngo sinzi ibyo urimo
ndaregeye